Botswana's latest investment, the Boatle Interchange near Ramotso. It is part of the Gaborone-Boatle Road project that was budgeted for 1.1 billion pula. Botswana invests heavily on its road infrastructure to improve the socio-economic status of its citizens and ensure that the economy runs smoothly. After all, where properly engineered roads are, development comes easier to communities. Botswana's road asset value stands at a current figure of approximately 45 billion pula. It is important that we understand the sweat and toil that go into making such roads.
Bridge bo re bitsa Boatle overpass foundation ya thing ne re dirisa it's a strip foundation kota se the rock is not that far, it's only 4 meters, so re dirisa sa re ridawela then we started our foundation for tsogona go
re u di kwala jota tsa ke mo go wena
are
check it out. Kwa ile ngore ra go adima muteng ga re tsona re classify mo from the trial pit go dira mo go bitsa re ke di stockpile. If you can look this side re na le di stockpile, so from those stockpiles se re pushang ka dozer ra ya re bo re di testa gape to verify maduo a re nang lone a di trial pit ga go gola re go mo kana ke natural a ground o kana go tla go mo bo lemba mo ha le bo sa tshwane le bo ha
e sample ha e tsoma site ra ta ra yo mi se re sala ha tse go e dire lore di tibe o bra ho ha se na yo ra re ta se ta se se fa 19 mm go re le sa fa ga se fa ya 19 mm bra ha se na re se fa ka bo ya no re mata passe tse ra crash so as na ra ka sare se ntsa mata ba ha pemo mo teng ga a se fu a re sa fa ha e go tele a hela mo se fu sa ri re fola ra ran di fuleng ga ter re ga re ga go nyetsa gore re be re ira mod di sibia so har dira mo di sibia to ho a di tsa sibia a tsa ri ka kwa ga go compact gore to be re bona maximum driving speed some the optimum
Leona concrete ya rona ya harlogana o ithele re concrete re dirisa ngoma la peng go dira foundation ya madu ga e tshwane le re ta bon re tshela di wall tsa rona tsa di bridge di deke tsa rona ka yona
go hana re tsentse concrete ya rona mo metsing tota ke concrete ke matlapa a kopane le motlhaba le samente tsone tiriso mo di-bridging go ra ga re crush ya teng re lebelela re tlhola bothata ba concrete ya teng gore a bo ka engineer a rileng tshwanetse gore nne thata ka teng ko borogong kwana
se se tlile go diragalang ga St Johanna we going to have the same model o re o bonang ko Boatle but I will say it will be vice versa because yanong ba tswang ga borone ba e leng gore they'll be on the main carriage way tlo ba tse bound then ga borone bound ke bona ba e leng gore yanong ba kebe ba tsamaya ko godimo boleng ba tselelo tota ke boleng ba tselele ko godimo looking at the traffic I mean those are the surveys that we have done le mo tseleng di-layera di tshwanetse gore e beile tse di itekanetseng go ka carrier traffic e botona bokalo from the onset the design was there ya gore go tlile go nna jang but e rile ko bohelong le go nna le tebelo pele ya gore kana in future ga traffic e ntse e gola yaka e gola with the study tse re tlholang re ntse di dira go bona gore traffic e oketsega go le kae after nako e rileng there was a decision that was taken gore no go hana gona le gore re in the next 15 years ga ba go ngwebere re a re tsheletseng tsela re lebeletse di tlhabollo go mo tlo go nna mo di kgaolong tsone tsena mo dingwa ka tsone tse ke di bua ba re bona no re bankanyetse ho risk ya re go pele e be go sokola ka motsana tla re masalo a pula o ipiwa go salega
se ke se bone ha se le tsela e bulwa mo rena e di se di se pharoganyo e ntse mo dina ka ntse re di tsere tsa mang mo go yone ra go di tiro ba ka ile ka ile ka re go go tsa ga dikotsi wa bona
tsone tse di thunyanetse dikoloi tsone tse di taboga thata ya ba tlo re isa mo go yone marketa grama police ba kana ba le mo go yone ba ta go tsa gona go nna go re isa ka re ba ta itsoronya me ma police ba nna ba le teng wa bona